it's that money making music.
Yeah, she said, oh. Yeah, she said, oh. Hey, me like, yeah, she said, oh. Yeah, she said, oh. Yeah, she said, oh. Hey, me like, yeah, she said, oh. Yeah, she said, oh. Siamo ya shisa umuhlimpela uyangijabulisa uyathandeka uyangithokozisa ukubona wena uthanda mina ngoba ngithanda wena uyaqebezela uyakhanya my love fudumeza inhliziyo awubona ngiyashisela Uya kwebezela, uya kanya maila Futumezi inkliza, awubone ngiyashiselwa Ngiyashiselwa, ngiyashiselwa Ay mina ngiyashiselwa Ngiyashiselwa, ngiyashiselwa Ay mina ngiyashiselwa Ngiyashiselwa
Malanga siko tebunda ngini Uwamba ngomu umutala ngiti Uwamba mfuni klevala Ezo flexa ngomumu Hey, malavi Umalanga siko tebunda ngini Uwamba ngomu umutala ngiti Uwamba mfuni klevala Ezo flexa ngomumu Emawe, sezo paraka kono Iku timba espo mwalo Bensa talindanga nipo Miso basu nengelu nusipo
Nusipo
Wee, sezo paraka kono
Uya kwebezela, uya kanya maila, futumezi inkliziyo, awubone ngiyashiselwa. Yeah, she said,
It's that money making music.